bivanye n'ukungene nariko ndiyumvamo ndavuga ati rero ni byiza yuko twobandanya dukora twumvikana ko iki niyumva ntameze neza sawa ndindire ariko ni byakunze yuko bantahura neza ati ko yanse rika tureke peut-être jazo bikora ndibaza muri ko murantahura bukebuke rero je cyandashikiriza ati jewe ko mwanse kuntahura reka tuhagarike reka tuvyihoze ibi bintu kuko abantu umuntu wese ngaha afise defaut yiwe je mfise defaut yo kuduzisha vuha kirikare niyo defaut no bafise unkore yakantu birananira kwitampuri ubwo nyene birananira kwishira mu kibanza neza ngo ndacakira ico kintu ndavuga ati rero hako n'ijyasha vuge ndu hava riduga gatoyo gasanga ibintu byinshi birononekaye reka manika amaboko hejuru reka nisabire foyi ibintu bije mu buryo rero ico kintu si nibaza je nagikoze nibaza yuko ari shwa yanje kuko nibaza muri mwese nga umukozi wese akorera umuntu afise shwa yo kuvuga ati je ndabihebye ngiye muri service je ndabihebye nduze ruguru kugatumba abafise shwa yiwe yo kubandanya akora canke kuvyihoza ni shwa yiwe rero ikintu camfashe bamenyesha makuru bagenzanje banditsi namwe gwaruka mwashoboye kwitaba ubuno butumire nashoboye kubatumira kuri uno munsi uri hejuru imana yashoboye kuduhezagiza kugira tushike kwa mahoro reka abo vyoshobokera bikomera mashi menshi cyane kuko murakoze cyane kuko nibintu twagwaniye imyaka myinshi cyane nibintu twarondegire igihe kirekire cyane haho umuntu ashobora kwicara imbere y'abanyakubaha nkamwebwe ukungene mungana harabonduti imyaka nabanduti imyaka ariko si kintu cyoroshye cyane gukoranya abantu nkamwebwe kugira bumve kiva mu kanwa k'umuntu ni byinshi mubona ni byinshi dukora mukabibona ariko si bose bafite umutima wo kwicara ngo bakurikirane umuntu ibyo agomba kuba yagira aho rero ibyo ndabishimira Imana cyane ndanabashimira cyane bimwe byimva mutima icya mbere no banza kubamenyesha nuko koresha umwanya ashobora kuba yibarutse ikinyamakuru nawagiye muri nombe mu gitigiri cyo kimwe mu binyamakuru bigize iki gihugu cyacu cy'u Burundi ibinyamakuru ni byinshi ariko ni byiza yuko byo ba byinshi bifise akamaro bifise n'icyo bimariye ababikurikirana rero na jewe ndafise impano ko narayisanzemo ni nayo mpamvu navuze nti rika mfata akajyo keza na jewe nshobore gushinga icyo kinyamakuru kiza cyuhira ku bindi binyamakuru biri ngaha iwacu i Burundi aho rero iki kinyamakuru rero nashinze mu bisanzwe sije nagishinze n'abantu badukurikirana bo mukunze kwita abafana nibo bakiremye nibo bakigize kuko nibo batumye twicaye ngaha no kuri no saha kuko ata abantu badukurikirana ntidushobora kuronka ivyo tubahereza kuko twocikana intege tukabiheba rero abantu bose bazi uko badukurikirana bakunda ibikorwa twa badukora ndabashimiye cyane kuko nibo badutera intege nibo batuma twicara ngaha tukayaga mukamenya ibiriko kungena ibintu biriko biragenda rero jewe koresha umwanya nuvuga yuko navyawe n'ikinyamakuru wa Kalai TV ni nacho benshi bamenyeyemo cyane ariko inyuma imbere yuko nja mu kinyamakuru wa Kalai TV hari ibindi binyamakuru nakoreye ko bivanye n'ukungene nabikorera swate kuma Facebook page ndetse no kuri kamera kuri kuma microphone mfata mu microphone nkora cyo nacyo ne kinyamakuru cyitwa Flip GTV ni nacyo camzaye sinzi ko cashitse ngaha ariko ndazi cashitse kuko naratanze ubutumire kandi bwarashitse rero reka ndabayagire gatoyi kimwe mu bintu benshi mushobora kuba mukeneye kumenya kuri jewe impamvu kwanza nicaye ngaha ndasigura bimwe muri bikeyi nushobora kuba nibukira hafi ariko namwe murafite ivyo muza kumbaza ko rero jewe koresha umwanya ndi umuntu nk'abandi kandi sindumwiranda cyane ndafise amakosa nakoze ndetse n'andi makosa nzobandanya nkora ariko ndafise n'ivyiza nakoze ndetse n'ibindi vyiza ngiye kubandanya nkora icyo gisigura neza yuko ndumuntu ndageragezwa kuko mfise umutima nk'uwabandi bafise aha kuri ino sindazi ntamwiranda ariho ivyo vyama vyavuzwe cyane jewe nkora mu kinyamakuru wa Karai TV narakoze amakosa ariko narakoze n'ivyiza byinshi kuko naritanze uko nshoboye kose naritanze n'inguvu zanje zose nariyimye narinize kugira mbone neza yuko ahantu ndiko ndakura gafu na jewe nakinjija ko gafu sinzi ko muri ko murantahura nakoranye inguvu kugira aho ndiko ndakura gafu kugira nakone karo nabone baronka ko gafu ivyo bintu byaranyankanishije n'abantu benshi hari abantu benshi banyanse hari abantu benshi bangiriye nabi bashatse kungirira nabi cyane bivanye n'ubwo buryo ndiko ndarondera mwako gafu ariko nta kigira intango ngo kiburi iherezo kandi akazi gatangwe burya akaba gaheze jewe koresha umwanya narategetswe gukora ikiganiro muri Wakarai TV ndavuga ati nakoze byinshi kintacyo nkora niyumva muri jewe ntogikora iki kintu bicabitera ikibazo bimaze gutera ikibazo naje bivanye n'ukungene nariko ndiyumvamo ndavuga ati rero ni byiza yuko twobandanya dukora twumvikana kora iki niyumva ntameze neza sawa ndindire ariko ni byakunze yuko bantahura neza ati ko yanse reka tureke peut-être jazo bikora ndibaza muri ko murantahura bukebwe rero je cha ndashikiriza ati jewe ko mwanse kuntahura reka tuhagarike reka tuvyihoze ibi bintu kuko abantu umuntu wese ngaha afise defo yiwe je mfise defo yo kududzisha vuhakirikare niyo defo no bafise unkore yakantu birananira kwitampuri ubwo nyene birananira kwishira mu kibanza neza ngo ndacakira ico kintu ndavuga ati rero hako n'ujyasha vuge ndujya va riduga gato ugasanga ibintu byinshi birononekaye reka manika amaboko hejuru reka nisabire foyi ibintu bije mu buryo rero ico kintu sinibaza je nagikoze nibaza yuko ari shwa yanje kuko nibaza muri mwese nga umukozi wese akorera umuntu afise shwa yo kuvuga ati je ndabihebye ngiye muri serbi je ndabihebye nduze ruguru kugatumba abafise shwa yiwe yo kubandanya akora canke kuvyihoza ni shwa yiwe rero ikintu camfashe yari yitwa amasezerano twadufitaniye ndavuga ati nta kibazo amasezerano ndayazi kuko buri munsi uko kwezi gutasha nama ndaba amasezerano narayasoma nkavuga ati amasezerano ni sawa aya masezerano ni bon kabisa ni nayo mpamvu navuze ati je ndamanitse amaboko kuko nari nzi neza ko amasezerano ndayazi ayo masezerano hari amafaranga wategezwa kuriha amafaranga angana nk'umuliyoni w'amarundi uhagaritse akazi cyiburu ugukoresha akwirukanye yaguhereza amafaranga y'amarundi miliyoni ndavuga ati iyo miliyoni je nzowutanga reka dukore igiharuro turabe yuko hariya sisteme hatoba hari utwaje nziga tubukuremwo kugira turabe igitigiri dushingira ko neza cyane je ndabifata turaharura cyabikura amafaranga 500,000 officiel 500,000 je koreshwa ndavuga ati malgré que ntunze umuryango mfite charge nyinshi ayo mafaranga nzoyariha ariko nzoyariha kimya buke ko turandikirana rero ayo mafaranga hari kindi kintu bambiye ngo ntukuye kuboneka ku kinyamakuru cyacu cyose ushikiriza iyo nkuru ndetse natwe ntidukwiye gushikiriza ibya utarisha no mahera bisigura yuko izina giwanje ntirikwiye gukoreshwa muri cyacu kinyamakuru ndetse na Jesse nkwiye gushikiriza ibintu kuko ivyo nshikiriza byose bambaza te kuri cyumwanya bita wakalai tv nivyo baza bambaza ivyo rero bihagarara buke kabiri cyambona ikiganiro ngukoresha umwanya agarisa kazi kubera ukunuku ndavuga ati no ibintu jewe suko Jesse nahagarisa kazi ngo kubera ibintu byifuhe banyagiriza no fise umugore kandi mwiza nkunda ni gute nofuha ndavuga ati bon iyo byifuhe yari jewe muri jewe ni jene niyubatse mwifuhe mubone ko arifo ariko jewe ntafuhe ryaririmo karakazi nko kuryosha igikorwa kiriko kiraba kubiryosha nyene uvuga ati rekane ko fise ifuhe wa muri jewe nyene atawe ngishije inama rero bamaze gushikiriza iyo biganiro mbono mengo jewe biriko biramenasa biriko biranshira kuyindi etape mugende iko ndarondera mahera nziye zo ko nzo yaronka ntebye avuga ati rekana jene utiza ga telefone ku mugore wanje dufata amasanamu nshikirize abadukurikirana bo babanzi babumve na jewe ico mvuga cyenda gishikiriza bica bitera ikibazo naragishikirije ndongera ndagishikiriza kandi ndiyongera kandi ndagishikiriza kuko nabone bari ko barashikiriza ibindi yavuga ati rero umuntu kwigwanira cyangwa umuntu gushikiriza uko abona ibintu si cyaha sikosa niho baca banyitwariye cyasanga fise amakosa menshi amakosa y'ibiganiro nakoze gukubitwa nasanze ari kosa nimba naragiye kuvumbura umuntu bakankubita nasanze ari kosa ntavyo narinze je narinze ati je naka ndamwinjira uko bigenda uko nasanze ari kosa ehe ndavuga ati jewe rero karamba urumva nakoze byose byinshi n'amafuti cyandasaba ikigongwe ariko hari inkuru numvise ngo jengo sini ngongo sinzi gusaba ikigongo nta muntu numwe atazi gusaba ikigongo ariko bivana n'icyo kigongo usabye umuntu niyo gukoshereza hamwe uca umusaba ikigongo nyine yagukoshereje umanza kukwereka ikosa wakoze hamwe ugasaba ikigongo je narasabye ikigongo ni nayo mpamvu ubutungane niyitabye bwaradutunganirije neza turumvikana neza mbere n'igihano na ex boss wanje akese yaravuze ati sawa reka tubigenze uku ni bon aranaryoherwa tuva hariya mu butungane turyohewe twese tubandanya tuyaga ubucuti burabandanya ndanamushimira kuko n'umuvyeyi mwiza vraiment kuko ukungene aho yaramfise hari habi cyane ariko yaciye yubika ikiganza aravuga ati n'umwana nubwo ko yikohanuye yabonye ikosa yasabye ikigongo reka ndamworohereza cyaranyorohereza ariko iki kinyamakuru cyari cyamaze kuremwa n'abafana abafana bari babonye bijya biganiro nashize ko baravuga ati koresha umwanya none ntiwobandanya turyohereza ngaha nyine na hari ababandanya baturyohera mube benshi muturyohere ku mpande nyinshi nce ndumvira abafana nk'uko na mwese ndazi ngaha mukora ibintu kubwa abafana ndabaryohera abafana ndavuga ati sawa nzokwikubita ku biti no kumabuye ndabikore rero narakoze ntavuze ati reka rero nkore mu buryo bwanje nshoboye mu mafaranga twumvikanye yo sensa hari yongereye ku ibihumbi ijana biba 600 ndayemera kuyara mvuga ati nzori hinusu kuno ku sawa ubu rero turiko turavugana na mwe bw'igitumye nicaye ngaha nararishinusu ni nayo mpamvu atewa mu burenganzira ati tangura kuvuguta rero ideni ntiri heza ariko nzoribandanya ariko ubu mfise uburenganzira bwo gukora ubu ndiko ndakora nayo mpamvu ku rubuga rwanje gwakoresha umwanya media ibiganiro biriko ivyo ndiko ndakora ndetse n'ivyo nakoze biriko birajako rero ikoresha umwanya media rero muca makina avuga ko yaremwe n'abafana badukurikira nibo banteye intege ati kora turi inyuma yawe nimba barampenze kora turi inyuma yawe mu nyuma badoce bankwepa nzobibona nzoba mbona yuko bampemukiye ariko nibo baremye iki kinyamakuru nibo banteye intege ndanabashimira cyane sinabaseza amafaranga ngo ngure kamera ngure iki nta kamera mfise telefone yanjye iri muri mwebwe nyine telefone iri muri mwebwe nyine ngaha iri kirakora ariko bitabuza yuko nshobora kwisopa nkakotesha kamera kimya kimya nkakora ukajyoherwa rero icyo ndabasaba muri bamenyesha makuru bagenzanje mwebwe bantu b'Imana mu dushigikirane dukundane 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 nivyo bizodushikana ku ndoto zacu ego muncamake nivyo kuresha umwanya media ubu iri uve kumbuga zose ubu turashobora gutangura gukora nongera ndabashimira kandi mwe mwaje FM sinari niteze ibi bintu sinari ndavyiteze ari nzi yuko haza abantu babiri cyangwa batatu rero ariko ari ikintu kimwe mbere yuko ndabaho uburenganzira bwo kubaza ibibazo hari ikintu kimwe ngomba kubashikiriza bujya twaje muri aka gakino muri no game hari abantu twarabiye ko turabona abantu bariko barakora nuvuga neza yuko uyu muntu uyu muvyeyi yanyibarutse jewe sababyeyi benshi ni mumbono sababyeyi benshi kuko jewe mbere ndanababwira imbere ya kamera jewe navuye muri team Satura navuye muri team harababizi ariko je navuye muri team Satura ndasigwa uko nkeri mu mfana kuko benshi barabona ibikorwa byo njye uko bidafatiye ku mfana canke kuki ariko ni muvyeyi team Satura no muvyeyi ariko akes dani rero ari mu bantu bafashe nakujya ushobora kuba wambaye amarori ko amarori bujya na maso officiel ntibibona kumwe hari ukuntu haragapfunga kaba kari ku maso gatoyi kwera wambaye amarori ariko yakuye tubona rero direct hari ibintu ubona neza akis dan ni umuntu yanyuguruye amaso avuga ati ibintu bigenda uko ni umunyabwenge cyane ni creator cyane ni umuvyeyi kuko sijeje nyene yavyaye yavyaye benshi kandi mubazi arumva rero je wenda mushimiye cyane nimba afashe ino microphone nkavuga imbere yanyu nkubera hanini we niwe yanyigishije kuvuga kuvugura imbere y'abantu niwe yankuye ubwoba bwo kudatinya abantu niwe yanyeretse ni gute ushobora kurondera n'igihumbi n'umukate w'umwana ko je sinarinzi kurondera uburyo urumva sinarinzi kurondera uburyo ariko yaranyeretse inzira aho cyacamo ukarondera uburyo bikuma vyumye swatu kabubura cyangwa kaburonka ariko waburondeye rero koresha umwanya media iri mu bana ba Kestan iri mu bana ba Kestan kuko urukwavurura kura rukonka umwana wakira sobora kuzonyo nkaje cyangwa ntajewe nkabandanya nonka urumva niko bimeze Kestan nubwo namutumiye namwagutumira ariko yarungitse abandi dukorana twadukorana baje kandi Imana ishimwe cyane ariko nawe niyaza nari kuryoherwa birenze cyane kuko nari namuteguriye gift namuteguriye surprise haraga surprise nari namuteguriye ariko nzokamushira ariko iyaza byari kuryoha cyane byari kunryohera cyane ariko ndibaza yafatiriwe ko yafatiriwe na byinshi yafatiriwe na byinshi uri responsable ufatiriwe na byinshi reka ndige kubicisha amajambo mu bisanzwe murakoze cyane mwakoze cyane wanje numuvyeyi wanje dushigikira mu bikorwa byacu iko uyu numuvyeyi muri bake bashobora kugushigikira uje imbere ya kamera uja kuvumbura abantu bariko bara bya bintu dora tubasangamo urumva numba vyeyi bake bashobora kubigushigikira numuvyeyi wanje mu bisanzwe niwe mufana wa hambere n'uwa kabiri kuko ewa arafite na telefone nini Android nyene arakunda YouTube cyane ego uyu ni petit frère ni mutoyi wanje asa na Landry promoter twe twavutse mu ntambara bavutse inyuma twavutse mu ntambara aba bavutse inyuma y'intambara cyo kuma bagize inzobe babaye beza gusumbya twebwe rero uyu ni petit frère ni umukameraman akora ibintu byinshi n'ibintu by'ubuhinga hino ko je ibintu by'ubuhinga byinshi nabyo nzi rero uyu niwe tugiye guza turakorana nka kameraman inyuma ya kamera nahora nkorana n'umugore wanjye yahora afata system ariko ubu ni Pax Alaba yitwa Pax Alaba rero niwe tugiye guza turakorana Pax
giricyo gatoro banya kubawa bona mwebwe gwaruka dusanzwe durukiye navuga muri media mu mpingo zose za art mu mico kama igihugu cyacu bo nkuko koresha umwanya yabivuze muramuzi cyane ndese naje ndamuzi cyane kubera ni mukuru wanje mukuru wanje nta bindi bintu birenze navuga yuko no kongera ubona abantu kenshi cyane dukunda kuba twibereye ku bintu vyama mashini ibindi bintu by'ubundi buhinga ubundi buhinga kenshi cyane ibi bintu simba ndabimenyereye cyane gose mugabo birashimishije birashimishije kubera nindi ntambwe intambwe iza igukura hamwe igushira handi bon turabashimiye kuba twitabiri ego hanini nibazaje ko ari byo novu murakoze.